Naomba kwanza ni mshukuru huyo President Donald Trump. Kwanza ni mshukuru huyo President Donald Trump kwa kuweza kutangaza jina yangu, yani kama ananipa support kwa mimi, na mshukuru anazidi kunipa, kunitangaza. Naomba ni mshukuru kwa hiyo.